Shamwari yangu ndimbo kufunze
kuti chini chati ngwerere munzeve yangu
chinenge mumanzi aiwa ininda nakibwa
sedera pedo nemindi ngonzwao.